ngobe yethu angiboleke indoda izothatha uthando lakho ngilibake enhlizweni yami kuze bephaka lebebe izothatha uthando lakho ngilibake enhlizweni yakho sekube phaka lebebe izothatha uthando lakho ngilibake enhlizweni yakho sekube